Rose, where are you going?
Urukumbuza ngo ndikuza he? Ati nandi kuza kunyana bwo ngambiye ngo ndikuza kunyi. Nacho tari kure hano baga tinjiji.